Soko tikinga mote meko katanga Mina wezi takwacha Soko tikinga mote mezo katanga Baby simbira Don't need to push it, don't lose control Bambi yangu wa